olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mai utala ili sbs.com.au/samoan.
Ua faaalia le malo tele o le a faatinoina le tele o fautuanga po recommendations e pei ona aumaia I le reporti a le komisi suesue I tangata iaimana o ngatu maui au se talia le Disability Royal Commission. Ua lata I le tausanga talu o na laulawina I le paalemene le reporti a le komisi suesue ae ua faaalia I le aso ana le ila le fainga malo o le leiba mai le se lau fitu se fulumalelua o recommendations e se lau tolu se fulumalelua fautuanga o le a faatinoina e le malo tele. E ovai le fatausanga na faangasolo ainga aluenga le komisi suesue ae o le taeao ana leila le asolulu tolu se fulumaletasio Yulai Sini na saono ai le minister o le inisiua mo tangata yeimana onga tūmau le National Disability Insurance Scheme Bill Shorten.
This is another watershed moment to stop the abuse of our fellow Australians, but there's a lot of work to go on from here, but this I believe will helpfully signpost the directions that we seek to take as a nation in the better treatment and the true equality of people with disability in Australia.
Le Minister o le National Disability Insurance Scheme Bill Shorten. Ua faaalia e le uni le Transport Workers Union e ova I le toa valu se lau lima se fulu tangata whainga aluenga le company wa alele ale Regional Express po le Rex. O le awaea mai a lato ngā aluenga ina ua tāo fia uma malanga le company iana wa alele Boeing fitu tolu fitu I le vāo tāo langa te telei au se talia. O lo faaawo pia malanga wa alele la iti a le Rex I le vāo nu uma la la whanga I tua mai. O tā ulanga te te e. Uo foina e le company Le Virgin Australia na fō e whaaonga I pātese o tangata whemāla ngai ua a fia ona o le tā o fia o whaingā malanga a le Regional Express I tā ulanga te te lei au Italian AI. Nā whaalia le whaatonu o Le Virgin Australia, Jane Hurtlicker I le ABC, o le a tau mawhaifoi e whesoaswani I tangata whaingā luenga le Rex ua vaea ona o whaafita auli. E pei ona whianga I neima le company.
All Virgin Australia jobs that are open will get prioritised for Rex disaffected employees. And we're bringing on board three, we intend anyway to bring on board three 737-800s out of the Rex fleet. If we're able to do that, that means we can bring on more Rex disaffected employees into new jobs. And that's really important to us to make sure that people in our industry are as well supported as they possibly can be.
Le whātonu o le Jane Hurtlicker. Le Virgin Australia, Jane Hurtlicker, I se talanoanga ma le ABC. Nā whaalia e le whaatonua le uni, le Transport Workers Union, Michael Kane I le ABC, ua tatau I le malo tele ona minoi, e lawea ina le company Rex.
You know, Rex has nearly been monstered out of the market by Qantas only 4 weeks after Bonza was. And we've got to deal with those competitive pressures. And we need an independent decision maker to infuse the community interest, the interest of regional Australia, the interest of Australian workers, and not just be dictated to by the profit motivations of massive airlines and airports who are making billions in profits.
Michael Kane, le whaatonu o le Transport Workers Union. E ono whaatetele le taua I sasae to tonu ina ua oso whaia e Israelu le laumua o le panona le taulanga o Beirut. Na whaalia le military Israelu o le oso whainga na whaia e whaasino I le taitai o le whaala potupotonga a Hezbollah Fawa Chuka. E le o wha amaonia mai ripoti o le fasiotia o Shuka I le o sofa inga, ai o wha amaonia le mali wai e se tangata manisi na maanunua. I se wha matalanga a le polokalame le SBS Arabic 24, na ta uai e le sui o le Arabic 24 I Beirut, le SBS Arabic 24 I Beirut, salame.
Hezbollah lem yu'alin hatta hadhihi lahza.
It has not yet been announced by Hezbollah that Fawad Chuka has been killed, although sources have confirmed his death. The targeting operation was carried out while awaiting a statement from Hezbollah, which will serve as a basis for any future developments that may occur.
Mailinga ngana Arapi, Lesuyo le SBS Arabic 24 i Beirut. Salame. O le osofa inga Israelu o se tali i le pomuna osofa ia i se malaya soka i le Golan Heights. O lo onofo ia e tangata Israelu ma fasiotia ai ni tamaiti e to o se fuluma le lua i le amatanga o le vaia sonei. O lo o te ena Hezbollah lo lato ufaia o le nei osofa inga i le Golan Heights. Ua faalia le popolenga o le palemi o Peretania se Keir Starmer i le siitia o le au fai o solinga atu la fono e faao ngā ina i neifi i le atunuu. Na ia asia sia le no fuanga na fasio tia ai e se tama e se fulma le fitu to sanga le matua ni te ineiti se to otolu i se falea o ngā siva i le pitunuu o Southport i le asonga fuana te enei. O te eneiti ua maali liu e ono fitu ma le iwa tau sanga le matutua ai olo o mātu i āfo i mānu anga o isi te maiti e toa lima, mani tangata mātutua se toa lua na iai i le falea o ngā siva. Ua saisa i ele o leo se tamata lavau e se funu male fitu tau sanga le matua olo o tu ua ia ilo na faia o leo sofa inga. Le pāle mi o Peretania, se Keir Starmer.
I am very worried about high levels of knife crime and I'm absolutely determined that my government will get to grips with it. But today is not the time for politics. Today is the time to focus entirely on the families who are going through such pain and grief and on the wider community. And of course, a time to say thank you to those that responded yesterday in the most awful of circumstances.
Le palemia o Peretania, Sir Keir Starmer.
Toi fia fa'afofonga I nisi tala fa'apea? Fa'afofonga I le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po'o fea lava e mawailau podcast.